Reka ngusuhuze kandi nkwifuriza ibihe byiza wowe uba udukurikiye uri ahantu hajya hatandukanye, wowe udukurikira ku masaha agiye atandukanye. Ndagukengurukiye cyane wowe munywanyi udukurikira uri mu gihugu cy'u Burundi hariya rwose i Bujumbura mu Cibitoke mu Kayanza no ku mitumba ndetse na mu province agiye atandukanye rwose hariya i Burundi. Nagusuje kandi nkwifuriza ibihe byiza, amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Ndagukengurukiye kandi ngusuza cyane wowe udukurikira uri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wowe udukurikira ku masanyi najya atandukanye hara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, waba uri Bukavu, uri Goma, uri Masisi, uri Lubumbashi ndetse n'ahandi n'utundi duce twinshi twinshi twahariya rwose muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abagenda mudukurikira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwose tuba tubabona cyane, kandi Uwiteka akomeze abishimire cyane. Ndagusuhuje cyane wowe udukurikira uri mu gihugu cy'u Rwanda i Kigali, udukurikira uri mu bice bitandukanye by'u Rwanda, haba iburengerazuba ndavuga ubwo bari za Rusizi na Nyamasheke. Ndagusuhuje cyane wowe uri mu majyaruguru za Musanze, Rulindo, Gakenke ndetse na Gicumbi, wowe udukurikira uri iburasirazuba, Nyagatare, Gatsibo na Kayonza, Bugesera ndetse n'ahandi henshi hajya hatandukanye. Ukadukurikira uri mu majyepfo, Kamonyi, Gisagara, Huye, Nyanza. Ndagusuhuje cyane mbabona cyane rwose abanywanyi, mba mwarakanze subscribe kuri iyi channel kugira ngo aya makuru mbamagezaho aba agumye kubageraho igihe cyose nta na kimwe kigucitse. Nagukengurukiye kandi ndagusuhuje cyane udukurikiye uri muri Uganda, Tanzania, uri muri Kenya, muri Sudan yaba y'amajyepfo cyangwa iy'amajyaruguru, udukurikira uri mu bindi bihugu bitandukanye bya Afrika, ubwo ni Afrika amajyaruguru, amajyepfo epfo, iburengerazuba n'uburasirazuba nyine turimo. Ndagusuhuje cyane kandi wowe udukurikira uri hakurya y'imbibi za Afurika, ubwo ndavuga uri Buraya, Amerika, yaba Amerika amajyaruguru cyangwa y'amajyepfo, Aziya ndetse na Oseaniya. Ndagusuhuje cyane wowe udukurikira ku masaje atandukanye, uri mu kazi kawe, waba uri kujya ku kazi cyangwa uri kukavamo bitewe n'amasaha nyine ubudukurikiraniyeho, wowe wakanze subscribe ndagushimiye cyane. Naho utarayikanda igihe ni kigugira ngo uyikande, tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi ku makuru agiye atandukanye n'amakuru menshi abagaruka kuyavugwa hirya no hino muri iyi Afurika y'Iburasirazuba. Mbanye na ngukurikiranira mbankubwira byinshi bivugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bijyanye n'intambara ihanganisha umutwe w'abarwanya mu 2023 ndetse n'ingabo z'iki gihugu, mbankubwira byinshi bitandukanye bivugwa hariya i Burundi bijyanye n'amatora yimirijwe muri 2025, nkubwira byinshi rwose bivugwa i Burundi cyane bijyanye kandi no kuba abantu bagenda banyuruzwa cyane cyane baburirwa n'irengero hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ni byinshi rero biri kugenda bivugwa kirivo kuva kuri aya masaha n'urupfu rwa ambasaderi Gamariyeri Ndaruzaniye, uyu rwose aherutse kwitaba Imana. Muri ino ndwi twararonse inkuru y'umubabaro, ambasaderi Gamariyeri Ndaruzaniye yari yitavye Imana ku munsi w'Imana uheze w'itariki 25 myandagaro 2024 i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abakiri bato birashoboka ko ari ubwa mbere bumvise iryo zina, ariko yari umwe mu bajejwe amabanga ahambaye mu Burundi no mu makungu. Gamariyeri Ndaruzaniye ubundi uyu uvugwa hanga witabye Imana yari muntu ki? Gamariyeri Ndaruzaniye yavutse ku igenekerezo rya 19 z'ukwa karindwi 1952 ahitwa Gitongo muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega. Amashuri yisumbuye yayize kuri ENG Gitega kuva mu 1966 gushika mu 1973. Acaja muri kaminuza y'u Burundi muri faculté ya psychologie et sciences de l'éducation, aho yaronkeye urupapuro rw'umutsindo rwa lisansi. Gamariyeri Ndaruzaniye yamenyekane cyane mu 1987, aho yagenwa muri leta ya mbere ya Perezida Buyoya nk'umushikiranganji w'akazi n'inyigisho z'imyuga. kwigenekerezo rya kane z'ukwa 10/1988 Gamaliel Ndarozaniye yaragenwe mu murwi w'abantu 24 abantu abahutu 12 n'abatutsi 12 warujejwe kwiga ikibazo cy'ubumwe bw'abarundi niwe wanditse amasezerano y'ubumwe y'abarundi bahavuye bemeza kuwa 5/1991 muri igitugutu 1988 Gamaliel Ndarozaniye yaragenywe kuba umushikiranganje w'indero amabanga yabayemo gushika mu 1992 kuva mu 1992 gushika mu 1993 Gamaliel Ndarozaniye yaserukira Uburundi muri Tanzania kuva muri 1997 gushika muri 2000 naho yaserukiye Uburundi muri ONU i New York Gamaliel Ndarozaniye yarakoreye ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu kiringo cy'imyaka 14 kuva muri 2001 gushika 2004 yakorera muri Timor y'ubuseruko inyuma yaratwaye ibiro vya ONU Ibwake muri Côte d'Ivoire yongera arakorera iya Abidjan muri ico gihugu nyene yahavuye akukuruka muri 2014 incabwenge yitwararika ibibazo by'igihugu Ambassadeur Gamaliel Ndarozaniye yari mu ncabwenge zitwararika rwose ibibera mu Burundi yahora azaratanga ibiganiro ku mahadiyo akagira ico ashikirije kubiba mu Burundi hari ikintu yakundaga gukalako ingena barundi bashobora kwiha kuvuga ku kintu badafashe umwanya wo kugisoma mu biganiro twahuriyemo yarakunda kuba afise ikintu canditse akabanza kudusomera ikintu twaba tugira tuvuge ko yumvikana ko ari inshabwenge mu bintu vyahora bibabaza Ambassadeur Gamaliel Ndarozaniye harimo kuba CVR idahamagara abafise ico bazi bose kuvyagiye biraba mu Burundi kugira ngo bayibwire ivyo bazi none nawe nguyu aragiye batamubajije Gamaliel Ndarozaniye yari umukunzi w'urubuga nta nkuru yohora ica hano ntayisome inkuru zishika 72 yarazitanze ko iciyumviro ciwe commentaire ku makuru yakahise afishe ico ayaziko uyu Gamaliel yari umukunzi rwose w'urubuga dukesha iyi nkuru yaratwandikiye nko kubijanye n'igandagurwa rya Musenyeri mukuru Yohakim Ruhuna ubwicanyi bwa Ntega Marangara ku njyane za Casablanca na Monrovia muri Uprona yo muri za 60 n'ibindi byinshi hari hacindwi zitatu yanditse commentaire yiwe ya nyuma ku nkuru twanditse ijyanye n'urupfu rwa Dr. Tsiane Karatasi kuri runo rubuga turahojeje umuryango wa Gamaliel Ndarozaniye Ambassadeur Gamaliel Ndarozaniye ashenge afise imyaka 72 yaramaze imyaka 43 yubakanye n'umukenyezi wiwe Caritas Nzeyimana asize abana 6 n'abuzukuru 9 Ambassadeur Gamaliel Ndarozaniye yashingwe jo haheze 31 z'umyandagaro na 24 mu itongo ry'abapfuye ryitwa Gate of Heaven riri ahitwa Houghton muri leta ya New York Abamuzi bavuga ko yari umuntu aciye bugufa akunda cyane akundana cyane yafasha aba mwituye turahojeje umuryango mu Ambassadeur Gamaliel Ndarozaniye be n'abakunzi biwe bose twipfurije umuhisi uburuhukiro bwiza ni ibyo ni bijyanye n'urupfu rw'i Ambassadeur w'u Burundi waserukiraga u Burundi muri ONU ni byinshi biri kugenda bitangazwa hariya uburu mu Burundi agatorwasa umukuru w'umugambwe SNR uyo umusaza nago aja ari fana nawe yagize icyo tangaza aramenyesha abarundi bose kazokwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ati kandi ni mu bindi bibanza byose no mu bindi bibanza byose tuzoba duserukiwe mu matora ibyo nibikomeje gutangazwa nyine na gatorwasa uyo wo muri SNL aho avuga ko azahangana na president Evariste Ndayishimiye ku mwanya nyine w'umukuru w'igihugu hari mu gihugu cy'u Burundi. Na amatora yimirijwe muri 2025 aho mu minsi iza hatangira imyiyamamazo, cyane ko muri CNDD-FDD hakomeje gukusanya intererano yo kuziyamamaza, yo kuzakoresha biyamamaza muri aya matora n'ibindi bigiye bitandukanye. Mange na gukurikiranira cyo ngusaba no kubana nanjye ukanda subscribe munsi ku munsi tugakomeza kubana mu biganiro bicyane bigiye bitandukanye. Wewe wakanze subscribe ndagushimiye cyane, nawe utarayikanda igihe nicye kugira ngo uyikande tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi. Ndagushimiye cyane.